Asiyaze sabakhone njengale kodwa nkulunkulu wethu baba ye
nkulunkulu wethu
awushele somandla
nanzi mthandazo yethu baba
ngoba thina ke
sibhekene nengwala
awujola
sibhekene nenkinga
awona.